rena ba RFA re ikemiseditse kudu go tlosa mogopolo wa rona di policy tsa tšhelete ya poloko di a tura le ka ngwadiša maloko a lelapa go tloga go 35 rand le kgwetse cover ya 10,000 rand ge e le gore a sanka wa ba leloko la rena ke kgopela gore o tle di-officing tša rena le golo SMS-ang RFA go 43366 gona bjalo goba re letšetše
RFA, our care with dignity.